Tumbelezene zira zuma
Numva nifuza kuvuga ikiri ku mutima Kumbure cyofasha abantu benshi mu buzima man Hey, sindi umwana wo mu giti ndi umwana wo misite nyiherekane ukabiti maze nanje nandike Hey, sinakunze mfise android mu ntoki nakunze mu mufuko mfise utubure turumogi sinavutse nkijijwe naho papa ari pastor nakunze nifuza kuzoba umugetsa rapper nanje mbu star umu cash money kugira ndenganye aba baby all eyes on me nigira icyo ntari kugira ngo nemegwe mu bajama twagendana nanje ngo mboneke kumbe byose yari manque d'affection nari mbutse uwo nkunda sans condition 2009 byose byarahindukiye mpuye na Yesu byose yarabindutiye icyari ku mutima yaragihanaguye ubu ikiri ku mutima nuko niyakiriye sishaka kuba ku buzima bubiri hakunkundira icyo ntari utsonya nkire icyo ndi kubaho ndetsereza abantu sino bivamwo nijewe namwe muyera ntibivangemwo ikiri ku mutima atashavu atanubwoba sino bandanya nguma mpomba kikiri ku mutima ikiri ku mutima atashavu atanubwoba sino bandanya nguma mpomba kikiri ku muhati ikiri ku muhati yo kuba ubuzima bwo gushaka kwemeza abantu biraruhisha bro igihamba ese cy'abantu bakwiyumvira ko man igihamba ene cy'umutima wawe kubwira kure iyo muri babiri Sinshaka kubabesha kuri Instagram ndi mu kiveweet kandi kifata kabiska trosa katrove man Sinshaka kuba ubuzima bwo kwigereranya nta gaciro gasumba kwica umwana w'Imana Hey Natahuye ko ari Imana yaremye abakobwa beza muga yuko bose atari gwanje ndatekereza Nimunyihutishe kuzugira mariage Nihagera uzobibwira umutima wanje Ikiri ku mutima nukubwira hip hop Yuko ndayikunda kandi I will never give up Dear rap wampaye abagenzi benshi Warakunze mugabo ubu nkeneye umpama cash cash Ikiri ku mutima nukubona yama like Yo kuri Facebook ahinduka amadolari Mugu umutunzi si umuntu afise amahera menshi Ahubwo umutunzi nuwufasha ubuzima bwa benshi Kira dunda 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 ikiri ku mutima Nuko indirimbo zanje zizotanga ubuzima zivuzwa cyane cyane muri boite bisumba ingene zivuzwa muri church kuko niho hari abantu benshi bakeneye Yesu ikiri ku mutima ni ukubwira umuntu akijijwe yuko ari umuco kandi umuco ugira akamaro iyo urimo mwiza isi iradukeneye ikiri ku mutima atashapu atanubwoba sinobandanya nguma mpomba kikiri ku mutima ikiri ku mutima Atashavu atanubwoba sinobandanya nguma mpomba kikiri ku muhati
ukiri ku muhati